is familiar with LGBT community and people often give negative stereotypes about it. Ndiyangamanye amaxesha ndizibuza ukuba kutheni na abantu bethanda ukugweba nje.